Namateka kuyandi tuguma twubaka mu gihugu cyacu cy'u Burundi tuguma tubikora neza cyane gose reka tuvuga ati Burundi nubwo ariko turi mu bihe by'iwacu murazi twarakinye qualification ya CAN 2021 niyo dusanzwe turimo aho turimo pure turi kumwe na Maloke na Centrafrique na Mauritanie na ekipe nationale y'iwacu intamba mu rugamba nuvuga yuko amateka abandanya yubakwaho murazi ko muri match ya leta aratsinze Mauritanie hari twaranganije pitu twaranganije impartu ku gitsino cinjijwe na Saido ntibazo nkiza nko yabikoze ngaho kuri Stade Prince Louis yasanzwe yahore yitwa Stade Prince Louis kwa gasore ariko kuri uno mwanya isanzwe yitwa Stade Intwari murazi yari njije gitsindo kiziza cyane gose muri uno mwanya muri Afrika acanke no bwa CAF CAF yejeje gusora urutonde rw'abakinyi 10 ibitsindo 10 byigenjeje neza kuruta ibindi byose urashobora kumbaza mega wari kuravuga ibitsindo 10 ni kweri kuko urabivuga wait and see mukanya ngira ndagusomere ibyo bitsindo 10 nabantu bagiye baragirane barigaragaza bavyinjiza ibyo bitsindo mutugerageje kuraba liste nga tugerageje kuraba kuri liste sino sinsho ndashobora guhera kuri Riyad Mahrez n'umukenyi asanzwe avuka mu gihugu cya Algeria akaba asanzwe akina mu gihugu cy'Ubwongereza muri Man City mu gisagara cha Manchester Riyad Mahrez muramuzi ni wasanzwe ari kapiteni asanzwe ari kizigenza wa ekipe nationale ya Algeria abikora neza cyane gose inyuma yo kuva muri Leicester City muri Leicester City akaba muri Leicester City asimbira muri Man City muramuzi uvuga ko ari umukinyi akomeye cyane gose asanzwe akina EPL cyase kuvuga Premier League ni higanwa ajyo mu gihugu cy'Ubwongereza Riyad Mahrez nawe ari kuri runo rutonde icyo gitsinda akaba yakinjije umunsi bahura na Zimbabwe hari muri match retour kuko muri match ale ngirageje gusubira inyuma gato muri match ale Algeria yaratsinze Zimbabwe ariko muri retour baza kugirane baza kunganya icyo gitsindo rya Riyad Mahrez kimwe muri ivyo bitsindo hari umukinyi yitwa Andre Ayew n'umukinyi novuga yuko yarakinye muri Swansea City mu gihugu cy'Ubwongereza arakina mu Faransa ariko ubu tuko turavugana asanzwe akina muri Turkey nawe asanzwe afite ubwene gihugu bwa Ghana asanzwe akina na ba Thomas Partey asanzwe akina muri Arsenal asanzwe akina na mutoyi wiwe nawe neitwa Ayew novuga yuko nawe ne igitsindo ciwe Ghana yari kwirahura na Sudan muri match yibanze sigura iko ni match are ico gihe Ghana yaratsinze iyo match yibanze bariko barahura na Sudan novuga yuko na Andre Ayew igitsindo ciwe kirimwe mu bitsindo muri byo bitsindo 10 byaranze iyi qualification ya CAN 2021 izi matches ziruka kuba murazi ko twakinye rero tour akaba arimo nundi mukinyi bita Vincent Abubakar turamuzi vraiment umukinyi yabice biracika muri FC Porto ni ekipe yo nga muri Portugal nawe nabikora neza arigeze kuba mere bitel nga mu gucha Portugal yarabaye mere bite nk'imisi yarakina na Alex Ter bayo bakina muri Manchester United yarakina na n'abakinyi ba Casemiro bose barakinanye bamwita Vincent Abubakar akaba asanzwe avuka mu gihugu cha Cameroon afise ubwene gihugu bwo mu gihugu cha Cameroon nawe igitsindo ciwe novuga yuko cyamuhaye amahirwe kujya muri bino bitsindo 10 akaba ari match Cameroon ariko irahura na Mozambique arundi mukinyi twa Persita nawe akina yari Sao Tome ariko irahura na Republique Centrafrique akaba ari nundi twa Norwich Musona Zimbabwe nawe yari kwirakina icyo gihe Zimbabwe yari kwirakina n'igihugu cya Nigeria Algeria Plito donc kuri uwo munsi wa Algeria yahura na Zimbabwe mu gihugu cya Zimbabwe uwo bita Riyad Mahrez yaratsinze icyo gitsindo cha urumva nuvuga yuko rwarukino rw'amateka bose uko batsinze muri iyo match nyene match imwe Riyad Mahrez yaratsinze icyo gitsindo cyarwe muri bino bitsindo Norwich Musona nawe no muri cyo gihugu cya Zimbabwe ariko barahura na Algeria uwo munsi nyene iyo match nyene nawe yaratsinze igitsindo giharwa muri ivyo bitsindo 10 akaba uwo bita Kebano Angola igihe yahura na DRC ariyo RDC Republique Democratique du Congo nawe ne arimwo muri ivyo bitsindo 10 hari uwo bita Samuel Chukwueze mwaramubonye muri Europa League muri ekipe ya Villarreal. Samuel Chukwueze n'umukinyazi kucenga bikora neza cyane gose nawe asanzwe avuka mu gihugu cya Nigeria Samuel Chukwueze mucamubona nuvuga yuko n'umukinya bikora neza cyane gose muri Villarreal akaba avuka mu gihugu cya Nigeria nawe icyo gitsindo ciwe akaba yagiye kugitsinda umunsi Nigeria yahura na Sierra Leone ari uwo bita Ibrahim Amada Ibrahim Amada musanzwe mumuzi muri muri Madagascar. Madagascar cyo gari kurahura na Ivory Coast. Muri match ari Cote d'Ivoire yaratsinze Madagascar. Mugwa muri match retour Madagascar iza kunganya na equipe ya Cote d'Ivoire muri are Cote d'Ivoire yaratsinze de Madagascar muri match retour wacabaza kunganya kuri tere ya Madagascar. Novuga yuko harimo wundi bita Pedra Obiongo yari Libya ariko yahura na Guinea Equatorial ariko undi mukinyi cyamvuga ari wamagaze ko yatumye na makuru kugira nda sesangure numukinyi wahani wacu numukinyi wahani wacu asanzwe bahani wacu mu gihugu cyacu cy'Burundi asanzwe atuye muri quartier ka Jaganga amande ya Tanganyika mu cyamwabona numukinyi bita Saido cyangwa Saidi ni bazonkiza muramuzi numukinyi abiganje neza cyane gose kuri muri tane muri match are novuga yuko yatsinze igori yo kugombora iyo gori yo muri match are mu rukino rwibanze yatsinze kuri ku franziza cyane gose kandi hari kure y'umunyegori kuko sabari bakoze yagiye gutsinda ku munota wa 79 igisindo cyo kugombora igisindo muri tane yari yadutsinze rero icyo gisindo cyaro muri byo bisindo 10 ibitsindo 10 muzi nabakinyi bari muri Afrika muzi nabakinyi dufite muri Afrika babikora neza cyane muri Premier League babikora neza muri La Liga Santander babikora neza muri Serie A Rio Calcio babikora neza muri Bundesliga babikora neza muri Ligue 1 ariko Saido nibazonkiza yagiye muri byo bitsindo bingahe mu bitsindo 10 byaranze izo matches ibiri ari lo tour muri qualification ya kane 2020 kija gitsindo yasinze muri are nicyo bashizemo murazi muri retour naho ne yarabasinze ku France za cyane gose novuga yuko Saido muri kino gihe akaba yaramaze gusinya muri Young Africans naho atarakina numukinyi akinye muri za Turkey akina muri za France muri Can aratsinda ni gone za cyane gose muri ka muri Ligue 1 icyo gihe ni hari bwito Ligue 1 conforme novuga yuko na mateka geretse kuyandi Burundi tsiko turubaka imbere yo gutsinda rotour dusinze ibisindo bitatu kuri kimwe mu rwa Mauritani novuga yuko Burundi babanaye baduhe ibihembo ejo zokumva naho ngo kocanga wampaye igihembo bivanye n'ibitsindo no mwifuriza nawe agashimwe vuba ko Burundi tsiko turabikora neza cyane gose match congratulations match respect kuri Saido ntibazonkiza ari we Saido ntibazonkiza novuga yuko ni ibintu bidasanzwe après ivyo yakagashimwa ronse tubibutse yuko ubwa mbere ibitsinda abamere bitere izi match alele tour umukinyi wa mbere mere bitere muramuzi ni Osimhen muramuzi akina mu mugwa Napoli yaje va muri France muri Lille aza gukina muri Naples ubu asanga akina muri Naples ni wafite ibitsindo byinshi akacha kukira Saido ntibazonkiza aba ba kazi muramuzi avuka mu gihugu cha Tinzi bazinyuma bari ya Dimarez bazinyuma urumva aza kukibanza cha kangahe cha kabiri cy'abakinyi binjije ibitsindo byinshi muri Alero Tour muri ari yatsinze igitsindo kimwe muri Alero Tour atsinda ibitsindo bibiri byose bica biba bingahe bica biba bitatu ku makuru nababwiye amakuru menshi kubijyanye n'aba n'ibitsindo 10 novuga yuko vyabaye vya mbere kurusha ibindi bitsindo byose byinjije muri qualification ya kane 2020 novuga yuko ni yindi nkuru nashobora kureka kubabwira nyuma yo kuzana umukenye Marco Weimers tukazana Philippe umva nabakinyi bwerekeje kubara abo bari bafite double nationalité ari umurundi akacongera akaba iki umuberge sivyo ama ikintu cyo kuvuga no ni Fredy ndayishimiye novuga yuko inyuma yo kumva icyo umushinga na Fredy ndayishimiye yarayashikirije kubijanye n'umuhungu wiwe Fredy ndayishimiye novuga yuko yarigeze gukina equipe nationale yarigeze kujya gukina mondial yari mu 2017 Fredy ndayishimiye yari kapiteni wa equipe nationale y'u Burundi hama uwo Fredy ndayishimiye akaba afise umuhungu yitwa Mike Tresor ndayishimiye agiye gukora uko bishoboye kose uno musore akaza gukinira i Burundi ubona tumviriza amajambo yashikirije na ndayishimiye na Mike Tresor bwiwe hari mu kiganiro yakoranye n'imbonesha kure y'umugwi nserukira gihugu w'ububirigi icyo kiganiro akaba yagikoze n'imbonesha kure yari ya mubirigi nserukira y'umugwi nserukira gihugu w'ububirigi Tresor ndayishimiye ndi Tresor yavuze ati ndi Tresor Mike ndayishimiye mfite imyaka 21 nkaba nkina ku nimero 10 cyangwa nkasatira cha kumande ndi umuhungu wa Fredy ndayishimiye yashinye umupira w'amaguru akinira igikombe cy'isi cy'abatarenza imyaka mirongo ibiri nayo niheze navuze imyaka cumi n'indi oro ni abatarenze imyaka mirongo ibiri umugwi iserukira gihugu w'u Burundi papa wanjye yakina mu kibuga hagati yarazwi cyane rwose gutanga imipira myiza imipira ivamo ibitsindo arizo bita passe décisive nuvuga yuko uno mukinyi akina ku numero 10 tukaba tuzi mu mugwi iserukira gihugu wa Belgique ku numero 10 wa Belgique ku numero 10 akina Eden Hazard mu muzimu wa Real Madrid cyamukaza na Kevin De Bruyne nawe nashaka kwakina Kevin De Bruyne akina muri Man City Eden Hazard akina muri Real Madrid kumuzana Mike Trezor ku numero 10 byogora kwakina ekipe y'Ububiligi ariko maze kujya Mike Trezor yacyavuga ati maze kujya gutembera i Burundi inshuro nyinshi kuramutsa abasukuru banje kora abasukuru biwe basanzwe baba hano mu gihugu cyacu cy'i Burundi kwinjira mu mugwi mukuru w'Ububiligi ni byoroshye kuko hasanzwe harimo abakinyi bakomeye kandi dukina ku ruhande rumwe aribo Hazard Mertens muramuzi n'umukinyi akina muri Napoli mu gihugu cya muri Serie A mu gihugu cy'Ubutaliyano akaba akinana n'abakinyi benshi cyane rwose babizi ba Lorenzo Insigne ukashyiramo na ukashyiramo n'ujya mu Nigeria Osimhen nawe ni novuga yuko hari umukinyi abikora neza cyane rwose hari hakina ba Carejone nabo bamaze kuvayo novuga yuko ariko aragerageza kuvuga ati ku nimero 10 yasanzwe yakina ba Mertens ba Hazard ba De Bruyne kuronka ikibanza mu giserukira gihugu mukuru wa Belgique ni ibintu bitoroshye yavuga ati gukinira umugwi iserukira gihugu ni byiza cyane ni nk'ikirore wirabamwe ubwawe ukamenya aho ugeze naho wifuza kugira ane kugera Fredy Ndayishimiye ni papa wiwe ndemeye ko atacyo nazokora ngo umuhungu wanjye aze gukinira iki aze gukinira intamba mu rugamba kuko nasanze umugwi iserukira gihugu ugeze yani ku rugero rukomeye cyane rwose kandi tongera tubibutsa yuko Mike Trezor ndayishimiye iyi match duheruka gutsinda 3-1 yari kuri stade Intwari yariko arakurikirana match ukuntu yari kwiragenda nka wewe nk'umurundi aherereye hose n'akari kajambo vuga kuri Mike Fredy ndayishimiye avuga ati kuronka ikiba yitwa Mike Trezor ndayishimiye aho papa yitwa Fredy ndayishimiye kuronka ikibanza muri equipe nationale nkuru y'Ububiligi ni ikintu kitoroshye kuko ku nimero 10 maza kwasanga Kevin De Bruyne kuva muri Man City ukacyo wasanga Mertens kuva muri Napoli Eden Hazard kuva muri Real Madrid ni ikintu kitoroshye bisigura yuko mu mwanya gato yigusa dushobora kubona Mike Trezor ndayishimiye ashyitse mu mugwi iserukira gihugu iyumvire kuri atake dufise Mike Trezor ndayishimiye ari kumwe na Saido Ntibazonkiza ari kumwe na Saido Berahino ari kumwe na Cedric Amisi Mohamed Amisi ni ibintu bizaba biryoshye cyane rwose vraiment idrapo ry'u Burundi sugiye kuri duza bimwe bitoroshye bivanye nuko dufise abakinyi bamaze gutera imbere bamaze gushika iburayi bamaze gukora byinshi donc n'umukinyi uvuga yuko ni nka Polivara kuri Disarakina mbwa cyane akunda gukira nomero 10 murundi wese aho uri hose ugiye kuko Burundi tugiye kutoroha equipe nationale y'intamba mu rugamba ebana tugiye kutavyorosha novuga yuko ari inkuru iryoshye cyane ku Barundi twese uyu Fredy Ndayishimiye nababwiye ko yabaye kapiteni wa equipe nationale mu 2020 muri Mondial iyo tumavuze ati umwana wanjye ategezwa kuza gukinira igihugu cy'amavuko igihugu cye nk'uko yabivuze yamaza gutembera basokuru banyokuru bande mugira mu bamwe bawe turabakunda cyane rwose bakunze Isaac TV mukwazanira vyose entertainment turaja no mamache turaja mu dukuru dutandukanye mugira mu bamwe bawe turabakunda cyane rwose ciao yari Star Boy kuri mike za Isaac TV
Sasa niko huru sina deni tena Sasa niko huru Bwana Yesu amelipa Asante kwa kunipenda Asante baba na 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 Asante
Isaac TV oh.